ugereranije muri rusangi uno munsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi usanze abakenyezi baharanira agateka kazina muntu batamerewe neza igituma batamerewe neza ni ukubera tufise ivyerekana cane ko abakenyezi baharanira agateka kazina muntu mu gihe bari mu gihe c'ukwerekana ibitagenza mu gateka kazina muntu mu gihe baba bariko baratabara mu gihe baba bariko barakorwa ibikorwa bategerezwa gukorera abanyagihugu babibatumye usanga kenshi babura aho bavugira ntibaronka aho bavugira ntibafise uburenganzira bwo kuvuga ico biyumvira hama bagize baranegura ibitagenda neza mu bikorwa ibitagenda neza mu vyerekeye kubahiriza agateka kazina muntu usanga baca bahotorwa uca usanga baheza bagahagarikwa bagafungwa maze bakanabubahuka bakabakorera ibikorwa bibi cane rero mu gihe bamaze gutotezwa uca usanga abakenyezi baharanira agateka kazina muntu batinya kugira icyo bashikirije batinya kugira icyo bavuze mu gihe babonye abantu bariko barahohoterwa abigeme abakenyezi hirya no hino hanyuma wumva baca bari bimwe bavuga bati yafunze umunwa wumva nawe abahejeje kwihakana igikorwa ciwe muri ivyo rero tureza tukarasehejeje mu runani rw'abaharanira agateka kazina muntu CBDDH turasohora itangazo turerekana iyo myitwarariko dufise kuntu abaharanira agateka kazina muntu bariko barakora mabi bariko barakorerwa abakenyezi baharanira agateka kazina muntu mbese ko ari abakenyezi na baharanira agateka kazina muntu n'abavyeyi n'abavukanyi hama rero badukorera vyinshi igihugu bashaka ni nabo benshi mu gihugu bategerezwa kubahwa bategerezwa kubahirizwa kuko aho hantu abakenyezi baharanira agateka kazina muntu batazoba baronse ijambo bazoba babujijwe kuvuga aho naho uzosanga agateka kazina muntu gahungabanywa ntihagire igitabara banumye ndetse ko nabo baca babigwamwo igihugu cose kiraheza kikagwa mu mporero turaheza rero muri iryo tangazo twaravuze neza yuko hariho abantu twashatse kuvugira uno munsi n'abakenyezi baharanira agateka kazina muntu bafunzwe hamwe n'abafunzwe bagafungurwa mugabo bakaguma batotezwa bakaguma bakurikiranwa abo bafunzwe ni umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye yaciwe imyaka cumi y'agasho imyaka cumi y'uburoko kubera yavuze icyo yumvira ku byerekeye iringanizwa ry'intwaro iringanizwa ry'ubutunzi mu gihugu hama cyane cyane ko yahaye miko abamenyeshamakuru hamwe n'abandi baharanira agateka kazina muntu leta itemera uwo rero umumenyeshamakuru amaze gushirwa urwo rubanza rwo gufungwa n'aho aburana urabona yuko agenda muri sentare tukabona yuko atariko araburanywa nk'uko ubutungane bwategerezwa gukora kuko butegerezwa gukingira amategeko bukongera gukingira bugakingira ababuranywa ica kabiri uwundi afunzwe muno mwaka ni umukenyezi Musendi Kalisa yaharanira agateka k'abigisha yitwa Sibomana Emilienne afungiwe Gitega yaciwe imyaka itanu y'agasho kubera yuko yatabaje umushikiranganji n'abandi bashikiranganji bariho araheza aravugira hejuru aratakamba ati nimutabara abigeme bariko barashurashuzwa n'umuyobozi kuri lise Christel yo ku Mushasha hama rero uwo mukenyezi atabarije abo bigeme yabona ingene biriko biragenda aho uko bagenda ngo bakurikirane nyine ku gukora ayo mabi baca baramufata baramufunga ngo yambitse bari umuntu kandi badatohoje yaciriwe urubanza ataburanye bamwangiye gutohoza ataburanye n'uwo yagirije hama rero abo nicerekana yuko agateka kazina muntu agateka k'abaharanira agateka kazina muntu baba bakenyezi kabangamiwe kuko nabo imyifato yabo mu ngo imyifato yabo mu miryango no mu kazi bategereza gukingwa cyane kuko babona byinshi turaheza tukavuga rero n'abakenyezi batatu babiri bo mu ishyirahamwe ry'abakenyezi biza amategeko hamwe n'uwundi wo mu ishyirahamwe ryo guteza imbere amahoro n'agateka kazina muntu bafunzwe umwaka uheze barafungurwa urubanza bari bambitswe ibizera mugabo tuza twumva ngo uwuserukira leta ngo yunguruje bakaguma nayo makete y'ukunguruza batanayabonye baguma batotezwa numva baguma baturatura ni nk'uko bafunzwe nabo nyene kuko iyo ataba ariko baraturatura bikinga ibisaka nabo nyene yuko mbure baba bamaze gufatwa rero tugasaba yuko abo nabo urubanza rwari rwaciwe ko bari rwaciwe nibaruce neza barambika izera babarekure babareke bidegembye nabo bakenyezi babiri bariko barakurikiranirwa ubusa babareke bidegembye kuko abo bose bazize bamwe ko bariko bakorana n'ishirahamwe riharanira agateka akazina mu bidakorera mu gihugu abandi nabo bazira yuko bavuze bashikiriza icyo biyumvira kandi icyo biyumvira gishobora gufasha igihugu turaheza rero tukanatakambira abategetsi ko hari abakenyezi hirya no hino mu Burundi usanga barakubiswe usanga barahohotewe kubera bagize icyo bavuze icyo biyumvira ku bitariko biragenda neza mu rugo mu gihugu bakorewe amabi adashoboka kubera bamiye bariko batabaye abantu bariko barahohoterwa abo bose abo bakenyezi bategereje gukora igikorwa cyabo cyo guharanira agateka akazina mu ndu basanga barabujijwe amahoro baratotejwe hari abafungwa hari abakubitwa hariho n'abicwa tugasaba rero yuko leta yubahiriza turemeza ko leta yagerageje kwemeza ko agateka akazina muntu ari nyamukuru mu gihugu ko abakenyezi kandi bafite uburenganzira kandi bakagerageza bakabivuga turasaba rero leta ko yokubahiriza ivyo yiyemeje mu mategeko y'igihugu yuko itegerezwa gukingira agateka akazina muntu itegerezwa kugateza imbere kandi ko itegerezwa kumenya yuko udashobora kwemera guteza imbere agateka akazina muntu mu gihe abaharaniye agateka akazina muntu cane cane abakenyezi badakingiwe rero dusaba leta yuko yokingira abo bakenyezi baharaniye agateka akazina muntu nibo bari mu bice binini by'igihugu nibo babona ibigenda nabi n'ibigenda neza nibo bashobora gutabariza abantu kenshi kuko babona byinshi ari nacyo gituma bari bakwiye kugira guhabwa ikibanza gikwiye bakaronka umwidegembyo ukwiye bagakingirwa mu gihe bariko bakora ico gikorwa co guharanira agateka akazina muntu kugira ngo bashobore kwerekana ibitagenda neza baheze berekane n'ivyoheza bizakorwa kugira bakosore turasaba rero leta yuko yorekura nabo bakenyezi barekure bidegembye turasaba kandi yuko yomenyera ko abaharanira agateka akazina muntu bokwama bakingirwa aho bari hose turahamagara rero n'abafasha Burundi abagenzi b'u Burundi yuko boheza mu bikorwa bakorana na leta ibikorwa by'iterambere ibikorwa byo gutanga uburyo boheza bagashyira imbere kubahiriza agateka k'abakenyezi baharanira agateka akazina muntu kugira ngo nk'umugwi w'abanyagihugu mwinshi uboneka henshi ukora byinshi bakingirwe kugira bashobore kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu bongere bagire uruhara mu guharanira agateka akazina muntu kabasaba kandi yuko mu bihe bariko barasohora uburyo bw'iterambere bogerageza bakabungika cane uburyo mu guteza imbere abakenyezi mu kubaha ubushobozi kugira ngo umukenyezi mu gihe afise ubushobozi cane cane vyo kwiyungunganya vyo kwiteza imbere ashobore kuronka inguvu zikwiye zo kugira uruhara mu biraro by'igihugu.